darling, I cannot do without you. I cannot do without you. I cannot do. We cannot do. I cannot do without you.
One thing I know, wherever I go,
nothing I know. Chineke n'enye nwa and onye ọchọrọ igosi ọ na-agosi onye ọchọrọ ibu n'ebu ọda jọ mma na-esi n'igosi ọ sị na ọgụ nwa ka ọ chọrọ imere mma ọ ga-emere gị mma ọ chọrọ ime onye nọ n'akụkụ ma ọ na-ewu iwe
Thank you.